katamba fantasy. Shiteki na bibi atsuko ya konda ni tanishi yes. Dramatic.